Jesus is alive forever. He's alive, amen. He's alive, amen. Oh, he's alive. Jesus is alive forever. He's alive, amen. Oh, he's alive, amen. He's alive. Yeah, you might. He's alive forever. He's alive, amen. He's alive.
I can hear. I can hear.
Jesus is alive,
yeah, forever. He's alive.
The prophet of our time.
Jesus is alive.
Onye amuma di ike mane wu ewu.
Ya gwa mu
nno ya.
Onye Elisha. Onye amuma.
Obia go.
Elisha.
Onye amuma. Iwe ye meme ta. Agwa mu nno ya bia.
O ba mo de Elisha. Onye amuma. O ba mo de Elisha. Onye amuma. O ba mo de Elisha. Onye amuma. O ba mo de Elisha.
Onye amuma.
Yes. Onye amuma bia go.
Onye amuma.
Ni ready take me na pa.
Yes. Onye amazi unu ye mu na akwa m ka nje cho nje cho ndo ogene ka mu mu ezelu ndo ogene na ndo ocha chebe zie olu ezi nuno godo ma na mu na ha na alu olu
melu ebele o sorry
ina se melu ima ye sister choma me yesterday and one no nya mbe nje beria sister choma lu leba we reduce from to zero
you don't mean it
I'm telling you we leba we wo ogumu di ko ya mu wan ya na na olu leba no miss kai kai na manya ngwa
hey
onya ga ekpere di kia agwa mu nu wan ya na esezie
rafa melu ebele
we leba reduce from to zero
why leba o
Biko wo nu kenda bia na ke ha ke rezu nu ra bia na ke
Mo na my brother
Ochichiri Ekelu no la talata Manu nge nwana to ngunu
Amen
Amen
Say amen
Amen
Unu ke nwana ta meri
Amen
Onwe re onyamu ma bere bere Onwe re bo onyamu ma jisu oja bo se ni ko wezo opu Ihe di cha re di
Ebube
Prophet of our time
Ebube
Kedo eto ni mu na bo
No mu abu si ni
ma si ngulu Di mu ngulu Wake you, wake you. Why should we go?
I like a young
boy. Ye can have probably. You may take it, kill you, we're banned at the next generation.
My
thing are talking about.
Amen.
Say amen.
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 Say amen.
Amen. On that land, when I be a metrumi rebel, when I'm a Zunugago. Wait till me goes of you can get better. I got ever.
Bratalugo, where's work?
Bratalugo, and I knew.
I'm sorry.
Golu me goes up. Cold would do Zemina, Umay, and Mazmiana, Lualo. And I get better.
Amen.
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 Ogozi wa karakam ewo ogozi le jiwa ogozi wa karakam o mere second
shut up your mouth me check on ile ko na go o mere akali aka second sem what is second sem do you know spiritual significance and symbolism of second sem
second sem no se lila karaka e
me o second sem na go na egu to yuto no na ndi biala ye pele ndi biala ivo go na mere akala aka second sem emphatically sagwa gi na enye that teachings na enye her teachings Ika hamara akwụkwọ nsọ nke ọma. What is second sem? Ọ na-agwa ọrụ m ihe na-anụ a. Ị mere aka laka. Agwago ngị. Eji zi. Ị agwago ngị. 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 Agwago
ngị. Agwago
ngị. Agwago
ngị.
Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Agwago ngị. Amen.
Amen.
Chimama ni tegi buru maga o. Iwe no no mako jeje o. O mani tegi buru maga. Oko na tonda ko jeje o. Nagunu negunu. Oblu kai kai o nagunu naga no. Oblu mayango nagunu naga no.
Oko na tonda ko jeje.
Ndiala. O mani tegi buru maga o. Iwe no no mako jeje o. I'm not going to be able to do it. Operating the balance. That I never am poor cadets will bring about a nightmare from nightmare to Shabba Gava Kogi State. I don't think it's Shabba. Give me a good day, Belonia. I'm going to go to the house.